E haere ana te hōtaka Casketeers ki te ao whānui. Kua tino mā takitaki hia tēnei hōtaka i konei, arā neke atu i te tahi ira kati 5 miriona i mā takitaki i tana terenga tuatahi. Ā, hei tā Whatitiri Te Wake, taihoa ake nei ka tahuria Netflix ki te whakapāho i taua hōtaka ki ahi treiria.
He hōtaka e pāna ki ngā tikanga whakarite tūpāpaku. I aia nei e whakatikatika na ngā kaiwhakarite mo te pōtukutanga o Aotearoa. Kua tautapatia te hōtaka ki ngā whiringa toa pauaka whakaata o Aotearoa.
Me pēhea ngā kapu. Me pēhea te whakapua ki a māua nei. Aroha, whakamoimuti ki te tangata nei. Aua, ai, waimari anō.
Ko Casketeers te ingoa o te hōtaka, a hei tā ngā kaiwhakahaere i a Tipene Funerals, he hōtaka tēnei e huaki ana i ngā tatau ki tō rātau ao.
He hōtaka e whakātu ana i ngā āhuatanga o te tiaki tū pāpaku, ngā āhuatanga o ngā mahi o ngā kaiwhakarite tū pāpaku. He hōtaka anō kia kite i te pauritanga, i te mamai o te whānau pani.
Ka kitea ngā piki me ngā heke o ngā mahi whakatika tūpāpaku. Ahei tā Francis, nō rātou te maringa nui i whakai ngā whānau kia puta ngā tikanga ki runga i te pauaka whakaata, ahakoa he wātino pauri mō rātou.
Wā i patuwae mai te kāhui ariki, te kimi kaitiaki tūpāpaku mō te ariki o tō mairangi. He taumahatanga ko tau nei ki runga ki o mātou pokohiwi. I runga i te mōhio, wēnei tangata me ngā nekenekehanga, ngā whakaritenga, hoino he kāre kore ka tau mai te motu whānui ki runga ki a wāhi pā, te tuku atu o rātou aroha ki te ariki nui nei.
Ā, nā ko nā anō ka tere hoki te hōtaka nei ki runga i te rātonga kiriata i a Netflix ki ahi te reiria. Hei tā te tokorua nei ka āhei ngā whānau o tā wāhi ki te hono mai.
Waimari anō māua ko Francis, tēnei mea te Netflix. Oh, i te tuatahi, karea Francis i te mōio hea ki tēnei te Netflix.
He mā hoki wa tātou whānau ki tā wāhi ki ahi te reiri e hihi ana. Ki te mātakitaki i tēnei hōtaka nei o te Casketeers i runga i te mea te nuinga o ngā te hunga mate ko whakaatu atu e mōhiona rātou ki a rātou.
Hei tā Tipene e hikaka ana rātou ki te terenga hou ka puta a te tau e tū mai nei. Whatitiri Te Wake, te karere.